ndabaramukije bakunze bihuriro TV nkuko twama tubikora nkuko twama tubigenza no musi nkaba nahuye na wa mustare wanyu mukunda wa undi we yamatuma dutwenga wa undi yamatuma stress dufise zihera yo yo komanda bikoye
salama salate
urameze neza
ah meze fresh
umeze bon
meze fio fio bon bon
ndabona uraberewe cyane
ako sindibere ndapendeje ndapendeje sana
nkuko nayibabwiye nkaba ndi kumwe na komanda kumwanda kabateri areka amazina yiwe ababwire yose
kabateri rutwe nyundo kinyugunyugu gikarato umwana yakuriye mu ndafunderi sivyo hari rindi rero rishasha 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 byinyo arombye amenyo manini
Ah, mwagiyumvise izina ryiwe rishasha ngo ubu yitwa Byinyo. Komanda dusanzwe tuzi ko mukina komedi. Nicaye gishasha mwamuduteguriye muri ino minsi y'iminsi mikuru ya Bonane na Noel.
Ya muri iminsi mikuru ya Bonane na Noel biriho biruzuye gusa aba nywanyi ba Ihuriro TV abafanzi ba Komanda bose duhurire kuri Ihuriro TV. Amaso kuri Ihuriro agafutu ku ntebe cyangwa ubuhagatsi hama amaboko kuri telefone cyangwa kuri laptop
komanda kandi amahera yakubanye menshi sigeye mbona ari ibintu gusa byaka
yago rage ufise umubyeyi amaberewe sana none wano ntuberewe sana koranye ko wawe naso wamako uri two wambara
merci beaucoup komanda none ibi bintu ndabona ibi bintu asha ni byiza cyane birakomeye cyane kuko si bose babyambara hama nagomba ndakwibariza management yanyu management yawe imeze gute
so wambajije ati ibi bintu sigeye nakaka ako nikutambajije cyanye numuti zose kwera ko bibagiye kubimbaza
kwera nabonye ko ari uyambaye niho mpamvu ca nibaza ko ari byo
so kuba stare benshi je ndamenyereye batiza je sindiko ndatiza ibi ni byanje fise management ya Ihuriro TV iramfashe ku mugongo irashigikiye muri byose muri ibi nabiriya ego ahubwo nashaka kugusaba nyere kuza kwicara kugira turebye ego
nabyibwiye
kuko wa musutwa basutwa benshi bamabibyira ibintu byinshi
komanda hari ikintu wemereye abanwanyi bawe wemereye abafanzi bawe ubabwira yuko kuri Bonane uzobagirira surprise uzomuremure no musi nkaba naje kubaza iryo jambo ubwira abanwanyi bawe ubwira abafanzi bawe
yo ikintu nabemereye kandi nikijya nyene sinivugurutsa kuwizeye none uba muremure kuri Bonane ariko igihe cy'imeruka Yesu Kristo neza gutora ishengero nzoba muremure kuko sinzoguma ndi mugufi nawe ndi mwe Jesus kuko burya aye Jesus nawe nyene burya turareha nawe naci nzoba muremure rero ariko icyo nzi cyo nabemere gusa abafanzi biwanje nibakarisha amaso ntangurana umwaka mushasha n'ibintu bishasha wabibonye n'ibindi bishasha biko biraza ntangurana umwaka mushasha n'uburebure bushasha umutwe sinzi kuzogabanuka jojo ubibona gute
uzogabanuka tubyizere kuko no kuba muremure uzaba muremure komanda ari mu idini rya komanda ni umukizwa ni umumiziyoma ni umuki
yo komanda arakijijwe ndi umukristu sengera muri eglise dynamique synagogue of all nations hariya mu Gasekebuye apotre wanjye amwita Sabimana Leopolo ego ni umupapa yasizwe yatoranijwe agusengeye vraiment nimba wari ubushwira buhoka ego ari abantu bihora bibaza burya abasitari burya barasenga ntitudusenga ibikorwa byacu byose tubiha imana imbere kuko yataba imana ntituba turi nga ku ino saha tuye mu kumuka w'abazima ariko byose ino saha na 2020 ndayizera ko nzoshikamo ariyo nzoba yaramuremure nzoba muremure 2020 abafanzi banje mukurikirana munyumve neza 2020 ndaba muremure nabaye muremure naho nta kwizera muzaba mufise imana izo cibiratisha camba muremure igihe cy'iherezo cyangwa igihe cy'imperuka Yesu Kristo ajye gutura ishengero
bwa mu Burundi ni wahe mu komedia woba wifuza gukorana na korabo nawe
mu Burundi umukomedie mu Burundi uwo nashaka gusa ko twukorana uwo twukorana ni kigingi ariko kuko gusa ubu ngubu nawe nyana rafatiriwe na cyo ndiko ndafatirwa nibikorwa mfise mu Rwanda dufise ibikorwa byo gukora na korapo n'abastari wa kina comedy mu Rwanda ego ejo sikera ejo no mundwitsa ndafata urugendo ruja mu Rwanda.
Wow, byiza cyane twitege ikintu gishasha kivuye mu Rwanda
ego bitwi abafans abanywanyi bacu bayihuriro TV mwitege gishasha ejo sikera ejo no ni mundwitsa mundwitsa tutangurana umwaka mushasha n'ibintu bishasha n'abanyarwanda eka n'abarundi kuko abanyarwanda baradukurikirana cyane kandi dufise dufise abafanzi bacu hariya mu Rwanda kandi benshi bama babitusaba mukora korapo n'abakanyombya ba papa safa abandi ariko ico tubemereye gusa dufise korapo n'abastare b'u Rwanda ariko ntitubabyiye ni nakananaka bitege gusa ko ihuriro TV izo biri mu Rwanda tugiye gukora ibintu bishoboka bikora inka hariho Gasore ari drama ariho na Jojo ariwe Zozo ariwe na Nina na Niramu twese tuzo turi mu Rwanda atagihindutse Mungu mbele sisi nyuma Imana tuje imbere ama tutukurikire hama ibisigaye byose tubihe Imana yikorere gusa.
Komanda nijya he bara ukunda kwambara cange ibara ukunda kuruta izindi mpuzu zose?
Ndakunda rouge ndakunda bob nani rose nani iyo ita rose rouge bordeaux nashaka kukumva ukuntu kuri ziku ndakunda rouge bordeaux ndakunda ubu niharaje mpuzu z'ibitenge ubu niharaje mpuzu z'ibitenge nzo niharaje kweri ego ndakunda kwambara neza nyene no kumutamuta kutambaza amavuta nisitse.
Komanda niyahe impuzu wambara wewe utangurira kumahera angana gute?
So jewe sikwiyemera sinishimye siningara kuko je ndamanura ipantaro ndende kuko ipantaro ndende nawe nyene sinta muri za zindi umesura ugasanga ikirapirange ari muzi ushobora kuba nari ya 25 ari pirate ni muzu bona ni 35 ariko ari original cyafise n'umukonesere wanje
mutubwire yitwa gute umukonesere
ya bamwitwa wa IT akorera mu Kamenge siri hazi prema n'umutipa nyambika neza ari bogare ari smart aranyambika bien nkabekwa mfise n'undi mutipe nyene anyambika ibirato bamwita no nani Enoche ya Mazabino akorera kwa Sioni anyambika ibirato n'umutipe mu bogare nyene yirabura n'umugenzi cyane ni wanyambika ibirato eka kweri ni wanyambika ibintu bisabwa ya
twakubajije impuzu ni yahe muzu na mahera ngaho utangura kugura ipantaro cyangwa umupira?
Hey, biruzuye sorde
ako koko ndakabakobwa
oya
karibu
Wari
umugufi cyane wewe
umugufi ne yambara
karibu
yewe nacha kimuzi muhiri
mbo ari abahungu z'abapapa ari abahungu z'abana ngo abahungu ari muzu z'abana n'az'abakobwa byose birahari
shaka imuzi nguhiri yayi wanje y'abagabo
office making ayo wewe
fizi myaka 45
angahe
45
inkoba ku moto none reka ndakubaze 20
40
45 ekubwo urakana wewe none kana uzurutwe
umbiritsa bura jemi muzu tashaka
bo chagura rero
none chagura mukobwa marari muzu za
chagura none bose kazaba sanga
abantu bakuru ndabari muzu wawe ni pantaro nyi
ndabu kwira muzu mabaye
afite umutara tashaka kuri simetsi
ubonye
muzu y'umwana nyi ubona yo nkwira cyo
bo chagura rero chagura
uramagara sorde
reka basi
ufise impuzu z'abana
pimaka
inisenge
reka urakana wewe
inisenge y'abakobwa nubwo uje mbaye umukobwa
y'abahungu umupira ngo original from Dubai
iyi ni amere dubre nabo bayigabanye boca bayonona
none akiraka basi yakanisawa udupupe lampa lolo
naura gapupe nyene otori ibintu bya gapupe
none waje kuduka nga
umbire ndabiri muzi zo kwambara abantu bakuze
ona ndaguhebye genda Mushenzi.
Karme twaravushi.
Baragane kangana.
Tiba.
Eh, wagikuriwe.
Uza gucuruza ibintu
Mushenzi. Toka. Ona. Muri sore kandi ga wewe.
Ipa naro just ndi kondishima. I t-shirt yinyi. Ineguze 30,000. Ipa naro ibona nayo imaze imyaka myinshi nka mwambutse. Inye mugiye mu myaka yari igezweho. Neguze 30,000. Imuzu jewe ngura. Nguri muzu ipantaro ngura 30,000. Aho nyene kuko biba bibana na wayiti n'ukuntu namushore acangabanyiriza. Ego kweri sinobe.
Komande reka tubashimire kuko bamwe bamwibabajije avuga Jay neguze 100 dollars 100 euro umva. Ariko wewe uvugishije ukuri amahera ngira ngo ubo ubigura. Komande reka tubashimire hama twizere yuko kuri bonane buzabarebare nk'uko twe tuje kubibabaza.
Ba Kristo bafise ukwizera nk'aciwe. Ukaba ufise ukwizera guke nka zotso nuko imana sinzo baba muremure ariko ukaba ufise ukwizera nka ari drama jenzo wa muremure ya yego
komanda dusezere rero ubwire abakunzi bihuriro tv ubwire akajambo ka nyuma
so abakunzi bihuriro tv ndabakunda cyane kuko mwama mudushigikira yaba mutadushigikira tuba dutamba twirorera none kuko mudushigikira ndabibashimiye cyane nawo ndi mugufi reka nuname ndabashimiye cyane mbuzi ico ndaba ariko ndavuze merci n'Imana ibameza agirire ibamera utumega ndazinamwe ko mukena reka
bakunze bihuriro nkuko mwari ko murabibona twari turi kumwe na komanda kumwanda kabateri afite amazina menshi ubona ngo ni byinyo kandi bishashagiye kubidukurira mu Rwanda mubandanye mudukurikira mugire share subscribe Nama commentaire mesh mesh. Ciao.
Ma vuga ngunda kubaregwa ani ko simboregwa jenyene zangira bazinyoye manika manikazo wata kwani pinza kwani purize balize.
He he.
Ismaega sore comedian. Mesher zaminda batumiye kugura mpira wa Ihuriro TV nimbukunda comedy. Ni Burundi. Ihuriro TV ni mipira myiza cyane ikozwe neza kandi kukabekeza. Ni kwa ntazimba. Hama rero uyikeneye amagara izo nimero ubona ngaho munsi hanye na munsi. Okay. Izo ubona ngaho nyene hama ucurengera umupira ku mahera makeya ya soro de soro de utalamba lolo talolomba. Ihuriro TV Twende na kazi, kani ndabibutsa yuko, hari imipira y'ubwoko butandukanye, imipira y'amabara itandukanye, usa kuwa ruje, usa kuwa sokora, usa kuwa mbombo, urawuronka. Kandi amataye yose arahari, usa kamuremure nkanje, urawuronka, usa kamugufi nka komando, urawuronka. Ni size, ni taye, ni original, urambara.